Yenza lula u 2a to the power 2 onga phezu ku 3b to the power 5. Yonke ke lonto ibe wenyuswe nge power engu 4. So ke sizosebenzisa lo mthetho ba u x onga phezu ko y ze yonke lonto inyuswe ngo n. Lonto ithetha ukuthi u x to the power n uba ngaphezu ko y to the power n. So sizayibona ke kumzekelo olula. Simhlambe sino x over y ze londo yonyuswe ngo 3. So londo izolingana nantoni? Londo izolingana no x over y uphinda phinde ngo x over y uphinda phinde ngo x over y. Londo izasinika u x times okanye x phinda phinde ngo x phinda phinde ngo x ongaphezu ko y mphinda phinde ngo y mphinda phinde ngo y kathathu. So londo ke iyafana nqwa no x to the power 3 over y to the power 3. So ke ndichazela ke uba kutheni lento isebenza xa siyenza ngona hlobo. So masike sisebenze apha kwingxaki yethu le ngundoqo. So sino 2a squared ongaphezu ko 3b squared. Yonke loo nto yonyuswe ngobani? Ngo 4. So loo nto izofana nobani? Izofana no 2a squared onyuswe ngo 4. So 2a squared onyuswe ngobani? Onyuswe ngo 4. Kama ngendibhale ngo blue. Onyuswe ngo 4. So yonke loo nto ibingaphezu ko 3b d to the power 5 naye okwanyuswa kangala 4 uyi 1 onyuswe ngo 4. Into ke ngoku singayisebenzisa apha into yoba xa sinento engaphakathi kwe brackets singakwazi uphindaphinda i exponents ayo nalanto ingaphandle kuba kaloku uzukhumbula uba bese siyifundile lento kwimithetho yethu yentoni ye exponents. So ngoma ke ndikhumbuze ke uba mhlawumbi ke sino x uphindaphindwe ngo y azike zonke zireyizwe ngo n. So ilingana loo nto no x to the power n uphindaphindwe ngo y to the power n. So ke okay, ungenza into yokufana nalapha ke masike siyizame ke u 2a squared to the power 4 uzofana no 2 to the power 4 to the power 4 uphinda phindwe ko a squared yonke ke loo nto onyuswe ngo 4. So yonke ke loo nto ibe ngaphezu ko 3b to the 5 over 2 over 4. So loo nto izawuba ngu 3 to the power 4 phinda phindwe ngo b to the power 5 yonke loo nto inyuswe ngabani? Inyuswe ngo 4. So into yokugqibela ke sizawuyenza apha kuba sichaze la manani amabini uba aphuma bengubani u 2 onyuswe ngo 4 okanye u 2 orayizwe ngo 4. Uzawukhumbula kuba u 2 oziphindaphinda kwakhe kabini uba ngu 4 aze oziphindaphinde kathathu ibe ngu-8 oziphindaphinde kane ke ibe ngu-16 u 3 to the power 2 uzamkhumbula uba ngu-9 to the power 3 abe ngu-27 to the power 4 uzawuba ngu-81. So lena ke izawuba ngu manike ndizama uyenza ngekhala igreen. So loo nto ke isinika bani pha u-81. So ukwenza lula ke ezi fanele sikhumbule umthetho ke apho sisebenzisa khona ngantoni ngepower. So ukhumbule uba besino x if besino x to the power n so yonke loo nto inyuswe ngo m sizofumana u x to the power m n times m. So if sifuna ukulungisa laa nto ke singathi ke unani phezulu wethu okanye amanani wethu angaphezulu izawuba ngu-16 kuba ngu-2 to the power 4 and then u-a squared oraizwe ngo-4 loo nto uzasinika 2 times 4 zeke sifumane u a to the power 8. So londo iyafana no 2 times 4. Zeke siphume bani u 8 wethu. Ze siza ngaphansi ke ngokwemana nini yothanga ngaphansi sifumane sibasi no 81. Ukhumbule ke u b to the 5 b to the power 5 naye uzophinda phinde kala 4 exponents zakho. So sifumane u b to the power 20. Kuba si multiply u 5 spin up into 5 ngof. Sibeke ngolohlobo siqhubile.